Jesu moya moyibwele wayesebenza kwababa besenza into abayinikwa kumoyibwele ngeke babe bafunda bakhulu yasibini ukuyibandla umgeba elalihlupheke kakhulu uPaulo athi kayithetha athi malinga mnceke liba ngenxa yokuswela kwa ngeke babe alibandla sonke lifume